kwigenekezo rya 2025 munyonyo ishyiramo mituweli rero kuvuza abakozi ba leta mituweli de la fonction publique ryaragiranye inama na bamwe mu masurukira abanywanyi baryo bo mu ntara z'ubumanuko bw'igihugu. Bimwe mu bibazo abanywanyi b'ishyiramo mituweli de la fonction publique bagiye barabaza hari kijyanye n'uko mituweli de la fonction publique itavuza abanywanyi bayo iyo bikeneye ko baja kwivuza mu mahanga.
Mituweli iradufasha ngaha mu gihugu kandi turabishima. Ati mugabo iyo hageze ko umuntu agwara indwara isabwa ko aja hanze, ati mituweli ica imubwira ko bidakunda. Ego twabishuye ko amategeko gushika ubu ntarekurira mituweli kuvuza umuntu hanze. Zijya ntererano batanga ntizishobora kubavuza ngaha mu gihugu. Mugabo itegeko rirasubira rikavuga ati mituweli mu gihe bikunze yocishira ko ikintu bita assurance complémentaire ku buryo umuntu acatanga kandi gatererano kugira ngo hamwe vyoshika agakenera kwivuza hanze mituweli ishobore kumuvuza. Twabemereye ko ni ikibazo gihambaye ko gisaba ko tuciga neza kugira ngo turabe neza intererano yotanga ukuntu yongana kugira ngo ishobore kumurihira hanze y'igihugu.
Umuyobozi Mfatakibanza w'ishyirahamwe Mutuelle de la fonction publique akaba yasabye muri iyo nama abakoresha bose kwama bashikanana ntaryo intererano z'abakozi babo ku gihe.
Turasabye abakoresha bose kubera intererano baba bazikase umukozi ko bozishikiriza muri Mutuelle kugira ngo ayo ibyo birarane ntibigume byiyongera. Ikindi twabasabye ni uko bokubahiriza itegeko kwitegeko rirekana neza ingene iyo ntererano ikatwa kandi twabasaba yuko intererano yoshika ku gihe kugira ngo yamande bahora babaca mu gihe bacerewe ntigume yiyongera.
Eka n'umuyobozi ajejwe intwaro n'ubutunzi mu ishyirahamwe Mutuelle de la fonction publique yamenyesheje abasarukira abanywanyi b'ishyirahamwe Mutuelle de la fonction publique mu bure bw'ubumanuko bw'igihugu ko intererano batanga igihe nabo bataba bagwaye ari icyo ikoreshwa mu kuvuza abanywanyi b'ishyirahamwe Mutuelle de la fonction publique igihe baba bakitswe n'amagara, kuko kenshi usanga amahera bakenera yo kwivuza ko ari menshi cyane. Gutyo ishyirahamwe Mutuelle rikaca ribarihira ibice 80% ry'ayo baba bateza gutanga.
Amakonsultasiyo y'ubawe utanga aha aja avunza bariya abantu bari kubaragwara mu kibanza cyawe umwanya w'ukomeye hariho abari mu bitaro n'ubu nyine twicaye ngaha muzaze ko mu bitaro abantu buzuye bariya rero bagwariye hariya ari abafiriye babitubere hariho amadepanse kumbure usanga ari erve cyane ari hejuru badashobora nyine gukwiza aho nyine mituweli itayitereberayo kubarihira kibarihira za 80%.